ngale sikwamukele indabeni zehora lokuqala lezindaba uyifundelwa unoxolo wakwaMwali. Ake sibheke ke ehamba phambili kuleli hora.
In consolidating this relationship, we were able to reach further agreements, and this time round we signed 8 agreements that build up on many other agreements that we have signed.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethembise iinkampani zaseChina ukuthi elakuleli lenza konke okusemandleni ukuqeda ubugebengu ngemizamo yokuheha abanye abatshalimali bakuleli yazwe.
This is a judgment that we welcome. It has been a matter that went on for years, and I think this sentencing in a way does bring the matter to finality.
IPRASA ithi ifunde likhulu mayelana nokuqinisa imigomo yokuqasha ngemva kokugwetshwa kwakuwabe yinhloko yonjiniyela bayo uDaniel Mthimkhulu. UMthimkhulu ugwetshwe iminyaka eli-15 ngamacala okukhwabanisa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethembise iinkampani ezahlukene zaseChina eyilangazelele ngokuletha amabhizinisi azo amasha eNingizimu Afrika ngokuthi uhulumeni uzobhekana kakhulu nodaba lobugebengu okuyikho okwenza ukuthi abatshalimali babe nokungabaza. Umengameli Ramaphosa-ke ubekhuluma esithangamini sezamabhizinisi eBeijing lapho ithunywa ikahulumeni wakuleli zibhunga khona ngokuqiniswa kobudlelwane bokuhwebelana phakathi kweChina kanye neNingizimu Afrika.
INingizimu Afrika isiphinde yashayela esinye isikhonkwane ngokuqinisa ubudlelwane bayo bokuhwebelana nelaseChina njengoba sebefinyelele ezivumelwaneni ezintsha zakamuva ezishiyagalombili.
In consolidating this relationship, we were able to reach further agreements, and this time round we signed 8 agreements that build up on many other agreements that we have signed, and there were quite a number of other commitments that we made that signify the great importance of the relationship between China and South Africa.
Phakathi kweminye yemkhakha ngokuhwebelana kumazwe omabili kulindeleke ukuthi ihlomule kangcono ngokwezivumelwano ezisanda kushicilelwa. Kubalwa umkhakha wezendwangu, ezolimo kanye nowezobuchwepheshe. UMengameli Ramaphosa utshele iinkampani zaseChina ezisalangazelele ukutshala imali kuleli ngokuthi zingabi novalo ngodaba lokuphepha ngenxa yokuthi uhulumeni uselithathele phezulu udaba lwezinga lobugebengu eNingizimu Afrika.
The issue of safety and crime in South Africa. We are taking dramatic steps to address this challenge because in the past it has been raised as a constraint for Chinese businesses to invest in South Africa, much as a number have already invested. Part of our reforms have to do with precisely that, to address criminality and to ensure that when Chinese businesses invest in South Africa and bring their people to South Africa, they are safe and confident that they will conduct their businesses in a successful manner.
Kusukela ngonyaka u-2018 kuze kube manje, izinkampani zaseChina sezifake kuleli umnotho olinganiselwa ngaphezu kwenzuzo engu-18 billion amarandi.
Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uselandise amalungu esishayamthetho sikazwelonke ngey'nhlelo zamaphoyisa zokulwa nohlobo lobugebengu oludlange kuzwelonke lokuqolwa kwamabhizinisi. Iy'balo zobugebengu zakamuva ziveze ukuthi lolu hlobo lobugebengu seliphindaphindwe kabili-ke kulo nyaka udlule.
WePhalamende kanye nongqongqoshe wemaphoyisa akhala ngesihlava esibi sokuqolwa kosomabhizinisi okwenzeka ezweni lonke.
They are often armed, operating in groups and instill fear and chaos. The relative silence of communities and low reporting is all due to these fears.
Uzohlanganisa izinsiza zomasipala ezesifundazwe kanye nezikazwelonke ukuze zilekelele ngokushesha.
Currently, the operational plan is being rolled out here in the Western Cape in Cape Town, with its new 6 sub-districts that are going to make it much more easier for us to police these areas.
Amaqembu alugxikile lolu hlobo lobugebengu athi amaphoyisa adinga ukwenza okuthe xaxa ukubhekana nalenkinga.
Unequivocally condemns and does not encourage extortion. We call on the coalition government to eradicate condition provided fatal ground for this criminality.
syndicates challenge the very legitimacy of the state. Their demands for local taxes, similar to those seen in regions where gangs or militias have completely taken over the state functions.
Again, the minister has not paid attention to the gravity of what we are dealing with. The minister came here and he spoke. Quite frankly, I don't know that the people of South Africa have confidence that the police are going to attack extortionists.
Parliament agcizelele athi umphakathi kufanele usebenzisane namaphoyisa.
Lawa owabe yinhloko yonjiniyela ePrasa uDaniel Mthimkhulu ugwetshwe iminyaka eyi-15 ebhadla ejele ngokusenga eyimithiyo ngeziqu zakhe kanye nokufaka isicelo sokuqashwa enkampanini yaseJalimane engumgunyathi ukuze iPrasa imnyusele iholo. Umthimkhulu wasebenza kulesi sikhundla cisheke iminyaka emihlanu wabe esekhokhelwe imali engaphezu kweyigidi ezili-15 zamarandi.
Daniel Mthimkhulu is one of is our top engineer on rolling stock in the country. With his Dr. Mthimkhulu, we invested in him. Many companies in the world want to have his services, want to employ him.
Lawa amazwi ashiwo owabe eyisikhulu sePrasa etusa amava kaMthimkhulu. Nokho-ke izinto zabe sezigaya ngelomunye umhlathi emva kwemibiko ethi uMthimkhulu wasenga ezimithiyo ngeziqu zakhe ngesikhathi yesifaka isicelo somsebenzi. Lokho kwaholela ekutheni iPrasa ilahlekelwe izigidi zamarandi.
This is a sentencing that, as PRASA, we welcome, given that we did suffer financial losses due to the monies that he unduly received from the fraudulent misrepresentations of his qualifications.
Ngokusho kwePRASA, uMthimkhulu wathi uneziqu zeMasters azithola eNyuvesi yaseVali yezobuchwepheshe kanye neziqu zobudokotela azithola eJalimane. Kepha-ke emva kokukhula kwezinsolo zokuthi usenga ezimithiyo, le nkampani yabe isisungula uphenyo.
There were times where he tried to delay the investigations. He called in sick at some point when he was asked to bring in more evidence and documents. And so the investigation found that he had fraudulently misrepresented his qualifications.
IPRASA yithi NPA ithole incwadi yenkantolo yokuthi kushaqwe impahla kaMthimkhulu ngenhloso yokubuyisa imali engaphezu kwezigidi ezinhlanu zamarandi ayikhwabanisile. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC.
Umengameli wophiko lwentsha ku-ANC uColleen Malatshi ukhwele wadilika kunobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila mayelana nokuphawula kwakhe ngohulumeni wobumbano. UMalatshi ubekhuluma-ke ngenkathi i-ANC Youth League yethula kabusha uhlelo ihlomelanga.
ANC Youth League yethule kabusha uhlelo ihlomelanga okuhlelo okuhloswe ngalo ugqugquzela ingxoxo nezihloko ezimqoka entsheni. Umengameli walo lolu phiko uMalatshi uphinde wasebenzisa ithuba wagxeka ohola SACP.
The Communist Party feels that they've got enough structures on the ground. They can assist us to bring back the 60% that we have lost. It was like 40%. Let it be. It will be good assistance on our side. It will assist us, but they must urgently withdraw all the employees because you can't say why a GNU of sellouts when your national chair is there within the GNU of Government of National Unity. Now, it lacks a bit of constant.
Malatshi uphinde waphakamisa ukuthi ixoxiswane ne-EFF ngokuba ingxenye yohulumeni wobumbano.
Also, SG, engage the ANC now that Floyd has left, because Floyd has never been a member of the ANC, to clarify it. Floyd, even when he was in the Youth League, was only a member of the ANC Youth League. He never joined the ANC, he has never liked the ANC. Now that he has left to join the Nkandla political party, we need to re-engage the EFF to say that the doors are not closed. Come and re-engage. This is a government that must build and make sure to resolve all socio-economic problems led by President Cyril Ramaphosa.
Lolu phiko luzohlanganisa abantu abasebasho ukuba bamashele Johannesburg Stock Exchange mhla ziyishumi Mfumfu njengoba lizobe ligubha iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili.
Iphini likamengameli we-Patriotic Alliance uKenny Kunene usethi usuhulumeni wobumbano wathi umengameli uCyril Ramaphosa uphethe kahle. UKunene ubekhuluma-ke ne-SABC ngey'hloko ezahlukene zokubuswa kwezwe.
As I said before that President Ramaphosa is marshalling this ship properly. The waves, the ship is cruising nicely despite the waves. So they are doing a good job. They should be. They should do that. But the GNU is intact. The only issue is we need to get, or they need to get over name calling and labeling. They must hold the GNU accountable, as they have also been voted to be in parliament. They have decided not to be part of the GNU, and their opposition. That is appreciated. Somebody must hold the GNU accountable.
Mbukelisi sasike qhubu ngapha ngasey'tolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi.
Thina siwumnyango wombuso sesacela ukuthi icala lihlehliswe ngoba kusasenabamangalelwa abathathu esazama ukuthi baboshwe ngamaphoyisa.
Lihlehliselwe uLwezi icala elibhekene nokhomishana we-IEC uDokotela uNomsa Masuku uma sekuthiwe seyamacala ukukhwabanisa nokushushumbisa imali ngokungemthetho ngesikhathi esasebenza e-Standard Bank. Siphinde sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usethembise iy'nkampani zaseChina ukuthi elakuleli lenza konke okusemandleni ukuqeda ubugebengu ngemizamo yokuheha abanye abatshalimali bakuleli yazwe. Asikhumbuze ke mbukele ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube kanjalo nalapha yaku SABC Plus. Wena nje kufuneka ukuthi kwenze ukuthi ungene kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Lihlehlele umhlazi isikhombisa kuLwezi yenkantolo yamacala ezemali ehlezi ePalm Ridge iqale libhekene nesinye seyikhule iphezulu ekhomishaneni yengamele ukhetho kuleli eyimele iIEC. UDokotela uNomsa Masuku usolwa ngokukhwabanisa imali engaphezu kwesigidi samarandi ngesikhathi esengamele uhlelo lwahlinzeka abafundi ngemfundaze bexhaswa ileli bhange.
Sisenkantolo yemantshi ePalm Ridge njengoba ke bekuveleke uDokotela uMasuku obhekene ke necala lokukhwabanisa wayesebenza ke enkampanini ke kanti ke ubevelile namhlanje la enkantolo ke icala lakhe lihlehlile lihlehlele umhlazi isikhombisa kuLwezi. Njengamanje ke ngizokwethula ke ukhulumela ke iNPA uphinde imjonondwana okuye ke ozosichazela kabanzi mbukeli weindaba zeSABC ukuthi ke kwenzekene enkantolo. Sizocela nokuthi ke asihlinzeke nangezathu ezenze ukuthi ke leli cala lihlehle. Asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku, siyajabula njalo ukukhuluma nawe. Sicela usichazele kabanzi kwenzekene enkantolo, siyezwa ukuthi ke icala lihlehlile lahlehlela uLwezi.
Kunjalo icala lihlehlele umhla ka 7 kuNovemba ngemva kokuthi thina siwumnyango wombuso sesacela ukuthi icala lihlehliswe ngoba kusasenabamangalelwa abathathu esazama ukuthi baboshwe ngamaphoyisa ukuze nabo bazovela phambi kwenkantolo ngoba bacharjwa kanye naye uMama Masuku.
Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lowo ke mbukeli wendaba ze-SABC uphinde imjonondwana okhulumela ke uphiko i-NPA okuwuphiko ke olushushisa amacala omphakathi ubechaza kabanzi ngokwenzekile namhlanje enkantolo njengoba bekuvele uDokotela uNomsa Masuku obhekene necala lokukhwabanisa imali esasebenza ebhange i-Standard Bank. Uzokhumbula ke ukuthi uDokotela uMasuku ukhomishana wenhlangano ke ebhekele ukhetho kuleli ezimele i-IEC. Icala ke lihlehlile lihlehlele umhlazi isikhombisa kuLwezi. Igama lami nguCalvin wakwadludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePalm Ridge Magistrate Court.
Sibonge kuCalvin ngaloyo mbiko. Uyaqhubeka nokwethula ubufakazi ungoti wokuhlolwa kwezibhamu uColonel Chris Mangena eceleni ke lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. UMangena utshele inkantolo ukuthi wathola isibhamu esasiyohlola ubufakazi esasifakwe esikhwameni esingavaliwe.
Ummeli ke ommeli umsolwa wesithathu Advocate Charles Mnisi ufuna ukwazi kabanzi ngokuthi kungani uColonel Chris Mangena athatha isikhwama esasinesibhamu esasivulekile ekubeni phambilini wathi akabuthathi ubufakazi obuvuliwe.
The original case of that firearm was finalized, so the firearm was destined for destruction, so there was no need for them to seal it. When I received it was not sealed, and I understand why it was not sealed. So if it was maybe the IO who collected it to send it to her, he will collect it unsealed and then he will seal it and send it to her.
Ubuzo ukuthi sifakwa kanjani isibhamu esikhwameni sofakazi kodwa singavalwa.
My lord, the case was finalized. The firearm was collected from the lab in a sealed evidence bag. It went back to the SAPTD. I cannot speak for the SAPTD. It might be because they were changing it from either from SAPTD or maybe they were doing inspection. If you are doing inspection of a firearm that is in a sealed bag, and the firearm is, the case is finalized, you'll open the bag to confirm that this is the right firearm. So it might be that they opened the bag because they were doing inspection or something. So I cannot speak for them. Why did they open the bag?
Uphinde wabuzwa ukuthi kwenziwa njani uma kulethwa umbukiso elab.
But when the exhibits are brought to the lab,
yes,
it's either by the IO or by the LCRC, they'll bring the lab to the exhibits to the lab, seal the evidence bag, and they book them at the case reception where they receive the firearm or the exhibits.
Yes.
They book it in the system and they distend it to the specific section where it's going.
Icala liyaqhubeka.
Amaphoyisa aKwaZulu-Natal ayaqhubeka nophenyo lwawo ngenhloso yokuhlonza ukuthi kungenzeka yini ukuthi abasolwa abayisithupha ababulawe ngamaphoyisa eSouth Beach eThekwini bebeyingxenye yezigameko zodlame lwamaqembu egebengu. Labasolwa-ke ababulawe ngomsombuluko emva kokudubulana namaphoyisa bebefunelwa amacala ahlukahlukene okubalwa kuwo ukuthi bawenze bekwandwengezi kanye naselokishini eMpumalanga. Amaphoyisa-ke asethu ngathi umkhondo walowo okholakala ukuthi uyena obekhokhelele ligumbi obekubhandanywe kulo-ke abasolwa ababulawe amaphoyisa eSouth Beach.
We believe that there are rival gangs that are also fighting each other. Because in the incident in Hammarsdale, we led to believe that the people who were killed are also part of another group that extort money from businesses. So it could be that they are fighting for the turf, drugs as well.
Iphini likamengameli uPaul Mashatile uhlangane nongqongqoshe wezokubusa ngokubamsana kanye nongqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko ngenhloso yokuthi ezwe amasu abo. Isonto nesonto sekuba nemihlangano yoqinisekisa ukuthi ongqongqoshe balandele uhlelo lokubhekana nengqinamba.
Emva komhlangano wakhe nephini likamengameli ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana ubalule ubumqoka bokuthi benze kahle uPaul ezingeni lomasipala.
The Deputy President wanted to ensure that we are heeding to the call of the President, because for South Africa to work, every municipality must work. And this is very simple. Everybody lives in a particular municipality. If you want the economy to grow, the atmosphere or the environment at a local government sphere must be good.
Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko naye uhlangane nephini likamengameli.
We met with the top 30 municipalities that are owing our water boards a lot of money, and we have agreed on the payment plan. Municipalities have historic debts as well as current debts. We said, whilst we're still negotiating with the historic debts, let's pay the current debt.
Njengoba nje unobhala jikelele we-SACP ekhulume njengongahambisani nesinqumo sokwakha uhulumeni wobumbano, sekunombuzo ngokuqina kwawo lo hulumeni.
We will meet with the Communist Party to hear them out, what are their worries.
Iphini likamengameli liphinde lahlangana nongqongqoshe wezokuvikela nowezokuthuthukiswa kwendawo zasemakhaya ngenhloso yokuzwa iy'nhlelo zabo zokubhekana nengqinamba eyikhungethe iminyanga bakuyo.
Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni esisolunde enyakatho yeKwaZulu-Natal. Lokhu kuzemva kokuthi umasipala wesifunda iZululand District uvale amanzi esikoleni nosekuphele inyanga. Umasipala-ke uthi ukweletwa imali eyigidi ezine zamarandi umnyango wezemfundo.
Imbilane High School ishiyeke ingenamanzi. Umasipala uthi ukweletwa imali engaphezu kuka 4 million wamarandi ufuna umnyango wezemfundo ukhokhe. Lesi sikole siphakathi kweziningi endaweni esibhekene nenkinga efanayo. Manje isithembele kumaloli ahambisa amanzi ukugcwalisa amathangi ngezinsuku ezithile. Lokhu kwenzeka ngesikhathi abafundi bakamatikuletsheni belungiselela izivivinyo zabo zokugcina. Isigungu silawula isikole sithi akukho okunye besingakwenza ngaphandle kokuvala isikole.
Izingane-ke kwaphoqeleka ukuba azime ukufunda for lawo maviki amabili zahlala emakhaya. Kwase kufikelela khona ukuthi ke abazali abacelakala ukuthi bazochazelwa ukuthi kwenzakalani njengamanje ngoba ingane beyihlele emakhaya. Kodwa ke umuntu akakuveza ukuthi ingane ebeyihlele emakhaya u-grade 8 to u-grade 11. U-grade 12 ubufika ngeyikhathi eyithile ukuthi ufunde.
Yize zibuyelile ngomsombuluko esikoleni izingane, kodwa inkinga yamanzi isaqhubeka.
Umasipala kanye nomnyango ukhona abazobe bexoxisana ngakho ekutheni ukufunda nokufundisa kungaphazamiseki. Esikholele ekutheni kuzokwenzeka lokho ngoba sisesikhathini esibucayi njengamanje.
Umasipala waseZululand uthi unxusa umnyango wezemfundo ukuthi ukhokhe. Umnyango wehlulekile ukuphendula izicelo ze-SABC zokuthi uphawule. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC Olundi.
Mbukele okwamanje sathi qunje ngapha ngasayitolo kodwa ke umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Sikuqhisa lapho ke bese kuphathele zona manje ngehora lokuqala kodwa akayi ungakhathazeki nangehora lesikhombisa kusihlwa sisabuya sobesigiya ngalo Olga Mageba. Ibe nosuku oluhle nesale kahle.